Tech 5 bakonsoranyisha umedia ndababwira ati nyuma yuko ururuye umwana muto bari bayagije kumutora ku mabati kandi ariho yari yaraye mama wiwe rero akaba ariho yaragije kumutora ku mabati ubugene mu kiringo bivugwa yuko rero mama wiwe yaraye adasinziye eka mbere si mama wiwe gusa umuryango wiwe wose uwo mwana wari waraye udasinziye ku buryo bobo mu ijoro bagiye kuryama bamaze kuryama rero bamaze kuryama basanga umwana ntawuhari hajya awihindukije wikanguye bamaze kubura umwana rero bihindukije baravuga ati mbega yemwe bigenze gute uyu mwana wacu agiye hehe kwa ruruyo yarudatambuka barabyutse rero bagiye kuraba mu bindi byumba basanga nta mwana hari bagiye kuraba ku rugi basanga rurugaye uko bugaye bagiye kuryama basanze ariko hugaye mbega yemwe mushobora kwibaza ati byagenze gute byabandanije gute ni mu kiringo rero ku murango hakiri ku murango ngo hari umuntu yari yabatembereye ahita ababwira ati umwana wanyu ni mwiza cyane nabo baramubwira ati ni bisanzwe sinzi rero ngo icyo bari bapfuye acyo ababwira ati burya rero jyewe ndababwiye ko umwana wanyu ari mwiza ntimumbwire ngo ni bisanzwe munyishure ko ari mwiza nyine cyanye bitabaye uko no mukubura mwo mubura kuko hariho n'abandi bababutse bakibaza rero ati nivyo gufyina ba rero abarozi bariho bantu b'Imana nimuzoze murafyina cyane abantu muhuye abari bo bose ni mu nyuma rero yaho mu ijoro bagiye kuryama nkuko bisanzwe bararyama barasinzira hajye rero babageze ko bikangura basha basanga umwana ntawuriho mu iryo joro nyene bace bavyuka barugurura baragenda kubaza kubabanyi baragenda kubaza kubabanyi ababanyi nabo barababwira ati kuvya ukuri nta mwana wanyu yaje ngaha kuko n'umwana adatambuka n'uruyoya mwibye none umwana yabatorotse gute cyanki n'umuntu yaje aramubiba barabandanije baragenda barondeza kubabanyi ijoro ryose kuburyo aho bari baraye badasinziriye muntu w'Imana ubukozi bw'ikibura hari ubugizi bwa nambi burahari umuvyeyi rero yari yamaze gutunura yari yamaze gutubura avuga ati je kuvya ukuri umwana wanje no muronka gute umwana wanje ndamubona gute aho yarasigaye ameze nk'umuntu w'ikiwerewere aho yarasigaye ameze nk'ikimawumawu aho yari yataye ubwenge umushinga nawe nawe akagenda aramujyagumba mu ibarabara amubwira ati wewe umwana wanje ntamubonye urampereza nimba wa mutanzi kuzimu urabivuga aho rero ni mu kiringo rero yoba uwo mugabo yari yikeka ko umugore we yoba yari yamutanze ko nk'ikimazi bakamujyana ntiyatavura yuko hoba hari abantu baje kumutora mu ijoro ni mu kiringo rero obo uwo muryango bavuga ati twebwe tugiye kuryama mu ijoro ntidusenga ntavyo gusenga abantu b'Imana ugiye gusenga ugiye kuryama wabiyuka gusenga ushimira Imana uyibwire kurinde ijoro ryose ni mu nyuma rero yaho mu gitondo cya kare ba mwibuke ko bari baraye bararondera mu gitondo cya kare rero bakiri ko bararondera nko masaha 11 niho bagumye bagenda baza bumva ku rugo rw'umuntu akana kariko kararirira ku mabati bashobora kuvuga ati mbega yemwe bigenda gute ni mu kiringo rero baciye bagenda baranyaruka kugo rugo umuntu bakaba bashyitse bamusohora bagwana bamubwira ati wewe ntivyumvikana ukuntu umwana wacu yoza kurara ku mabati wawe niwe waje kumutura gwaserera rero gwabaye gwishi baragwana baratukana baratyozanya barajorana aho ibintu bitari bisa neza cyane mu nyuma rero yo kujorana no gutukana n'iki n'iki bahajya abantu barabumviriza umwe wese arasigura ivyiwe aravuga ati jewe nabo numvise aba bantu baza bandodorera ko ngugurura ngugurura ngo duhe umwana wacu ngo dusigurire igituma wewe uza kuraza umwana wacu ku mabati ku by'ukuri nanjye nta kintu na kimwe nari ndabizi ko mbega we nawe wo bivuga ku iki nta kintu na kimwe kweri yarabizi ko nta rumanza tumuciriye uwo mwene inzu rero yavuga ati je nacyo nari ndabizi ka ahubwo nibavuge icyo bandondera ko baje bambwira rero ko umwana wabo no banamusize ku mabati ariko jewe nta na kimwe nzi je nanjye numvise bamvye ahubwo nanjye natangaye bambwiye yuko umwana ari ku mabati bene umwana nabo agasigura bati twebwe n'ukuri ntivyumvikana ukuntu umwana yoza kurara ku mabati ngaha kandi ari uruyo yarudatambuka mbega kuki tutamusanze ku mabati y'undi muntu kubera iki tutamusanze ku nzu
z'uwundi muntu mbega nta yandi mazu yarahari twari kumusanga ko nta handi hantu yari kuca kurara ni mu kiringo rero kwa serera kwabaye gwishi baratukana bahava barabumvikanisha barumvikana yuko barababwira ati kuvyukuri mureke gutukana mureke kuryana kuko ni hatari ni mu kiringo rero bagumye babaza babasatiye babaza ati none wewe mu kibano nta muntu mwari mubanye nabi nta muntu mwoba mwarabwiranye nabi kuvyerekeye uyu mwana niho rero mwene umwana yacyavuga ati jewe ndibuka yuko ejo hari umuntu twari twashwanye gatoyi arambira ati umwana wawe ndakubiye ko ari myizo yavyase none no kumubura uwo mubura rero bishobora gusanga ariwe yabikoze ni mu kiringo rero bagumye bashwabikana ariko bamaze kuza umuntu abumvikanisha bake bumvikana baramukurayo uwo mwana bake barondera ingazi baramumanura mbega ushobora kwibaza ati uwo mwana twasanze akomeye uwo mwana basanze yaragikomeye ahema neza atangorane yifitiye baramuterura baramwosa aronka nibere mbega uwo muntu ushobora kwibaza ati mbega uwo mwana ntiboba bamuroze ntangwara boba bamuteye ni mugere wa cyo munyarukangana kwa muganga kubera abo barabe yuko atubayagwe malaria kubera imbeho yoba yarayemwo umwana kuvyukuri basanze akomeye umwana basanze aramabuye ariko bantu b'Imana ndabibutsa ati ze muraraba bo mugenda naze muraraba bo mutwenga nabo kubera hari abantu badatwenga abantu b'Imana hari umuntu uri kwa mutwengera we wabona yuko usa n'umuntu hari kararira abantu b'Imana ndababwiye ati wagire wa mahigwe wewe wagize subscribe ku Gisho Media ndakubwiye ati bandanyigira share comment na sabune ni Google muracyari kumwe ivyo rero ndababwiye ati ibintu birasa neza cyane ibintu ni mafuta ya Yesu reka ndababwiye ati rero bandanye mukurikirana bandanye mukurikira muramenya byinshi turaza kurondera umuvyeyi w'uwo mwana tumubaze ukuntu yiyumva tumubaze yuko umwana wiwe abona ko agikomeye neza cyane ariko ndababwira ati ibintu biracagoranya aho umwana arara